left, right, left, right, left, right, left, right, left, like a balance printer, right, left, right, left, right, left, right, left, slow ahead, right, chinnadi, right, left, chinnadi, right, left, 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 like chinnadi, right, left, chinnadi, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left,
lost 1 minute.
Right, left, 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 hey, panam dalat. Right, left, 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 right, left,
stop. Right.